Uyabona ke kulana zokepse futhi.
Tithana lo madoda. Wena sibaphe ndo.
Eh kani kwazi. Okay nisikuphe uzibeka apha phansi.
Wena sithatha apha ndo. Eh?
Kwaza.
Tata bi? David mam. Le bagi. Ningena kulo ndawo we David mama. Benenza noba ngapi lento benenza? Beni bangapi?
Utheni bafonini niqhekeza isikole sekuhlaleni? Ngoba noba besingekho kuhlaleni, into lebaba niqhekeza isikole. Sihlele sidila nezingxaki thina zino abaziqhekeza isikole. Niyazigqiba isikole. Xa nina noyiso kufuna into ebaba lifuna ubhoboza isikolo. Papa, ulala utyile kokwenu. Nawe kwedini. Akusokolwa kokwenu kula ulala utyile. Into ebaba niqhekeza isikolo. Niyenzela ntoni loo nto? Phendulani madoda. Phendulani kwase zanifake imvubu ngoku. Nisiqhekezela ntoni isikolo? Yabona ngoba siza ke David mama nani isikole sethu.
Bakhuluwane lapha phambi kwepolice station, khani sixele uba kwenzeka ntoni apha kuni.
Nkokheli yam, ingxaki ikhona. Singabantu abasebenzisana namapolisa kwicala lolwa nezaphulamthetho. But heyi, ingxaki ikhona inkulu man, ndiqala apha epolice station. Ingxaki ikhona inkulu apha, apha inkathalo ayibikho ncam apha e-charge office. Ngoba into eyenzekayo apha izolo seva umkhondo wemoto eqhekezweyo uba aphi na amavili kunye nelantu neebhetri zemoto. Ndifowune ndancama uba ndicela i-backup ukuthi nanjengoba siyiforum thina yalapha kwa-1 amapolisa asebenzisana nawo sicela i-backup kuwo. Bandixelela ngokufutshane siyincamile i-backup izolo athi abhizi kakhulu aneekheyisi ze-drunk and driving eziyithethe into so azasihoya kusasa ngo-6. Kwanyanzeleka into yobana masilinde ke ngokude kube kusasa. Sithe xa sifika kusasa ngokupha kulandlu safika sezingekho ezanto phaa but yakhona efumanekayo into enikisa ubungqina bokubana ezinto beziphaa. Sawafowunela amapolisa ngoku sesiphaa. Wathi ke ipolisa esisebenzisana nalo lona liphangela phaa lawuthumela iven yaphela i-hour silinda iven saphinda futhi safowuna sifuna amapolisa. Ndafowunela umcuphi lo bendimfowunele izolo. Wala mcuphi mandifowunele i-charge office ndacela uncedo apha kwi-task force. I-task force ize ngokukhawuleza yathi ufika kwabafike behamba ngeenyawo bathi silapha sabaxelela kwenzeka ntoni na. Silinde xa sifowunela apha e-charge office kwathiwa iveni izawuthunyelwa. Xa siphinda sifowuna after hour bahayi bokudala silinde iveni apha ifowuni ibithathwa ibekwa apha ecaleni ingaphendulwa siva aba bantu abathetha. Sithe ngelo ncama sacela i-hike sibabini seza apha ndihamba no-chairperson lwe-task force. Xa sifika apha e-charge office sathi sicela uhoywa sahoywa ngumntu lipolisa elilapha kule ndawo i-affidavit sathi sineproblem asifowunele e-charge office. Charge office ithatha ifowuni iyibeke ecaleni ndandifuna ukuprovisa i-point ndifowunile ngoku ndinela polisa kunye no-chairperson lwe-task force yaringa ifowuni ithethwa yabekwa ecaleni ngosibajongileyo. Ndandi bendicela ke sithethe nongentla sithunyelwe phaa phezulu komnye usisi lo sisi lo uye wasihoya nalapho ngokwasihoyayo kwakho ipolisakazi apha elinyukelana nathi apha nisixele ndobana xa nithethela phezulu ndizawuba nomsindo ngoku apha kuni. Ndathi eyona nto niyifunayo yintoni ngoba nanithe makusetyenziswane but intsebenziswano ayikho apha. Ngabafutshane ke iphele ifika iven phaa sacela ihike apha sayotsho phaa. Sabe sibamba ezi ntwana becala ziphethe ilanto ibag, i-sport bag. Madoda sinantoni ne-sport bag? Hayi sinezinto nje ezingenamsebenzi. Khandithethi sifuna uzibona. Sazothi kugcwele i-wiring phaa oogesi abaninzi. Nibathatha aba bagesi. Sithe sisabaqobisela bayichaza inyani okuba nabagesi sibathatha enantsikeni eDavid Mama esikolweni. Siye nabo eDavid Mama nyani xa sifika bathi nantsi le blok bayitya yonke iblok yesikolo. Esaa sikolo asinambane. Ityiwe ngabo and bakhoboze icingo phaa ukuze i-friends leya phaa yesikolo ukuze bangene. Bathatha sababuza ziphi ezinye izinto. Kwavela iikhompyutha zesikolo nanjengokuba uzibona. Ikiti yesikolo nantsiya. Iibhola zesikolo naziya ezingekasebenzi. Siyozithatha apha ekuhlaleni apha e-50 kwindlu yokuthiwa kwamqoqi. Siyozifumana phaa zonke into uzibona apha. Nalo mgqomo wesikolo. Zonke izinto. Eza sport bag bebefake kuzo eza ntambo. Si-sport bag zesikolo besinekiti. Nantsi yalo kiti leyo. So ke naba bafana bamoshe phaa kwesa sikolo ngaba bobabini. Hayi basityile isikolo basigqibile. And into endiyikhalazela ngamandla. Uba ngaba umthetho okanye le police station ayinojika kule mo ikuyo. I-crime izinga layo liseza kwanda apha eMdantsane. Ngoba ba uhlambe lamapolisa beqhuma. I-crime beliza kwehla izinga layo. Laa ntwana sikwazanga ibamba phaa. Ngenxa yokubana amapolisa adile leli xesha kufuneka kuyothathwa ezanto zibonwa zilayishwe emgqumeni uba nanga amatayi esemgqumeni. Asikwazanga ke uzifumane ezaa nto namhlanje. Asikwazanga ngoba lo sixhume mva. Sinengxaki enkulu bawo apha kule police station. Noba singathetha sithini na apha kuyakhavelwana. Umna mntu kudala ehamba apha. Kulaa Thursday lona kuba izawuba yi-Good Friday ngengomso besilapha. Sahlala imini yonke apha. Ku-MD charge office ngamapolisa amathathu. Akho mntu usesitulweni. Amapolisa amathathu e-charge office ayancokola. Abantu badwelile apha phandle bazomangala. Nathi silapha sihambele into yamapolisa bethe mayisotwe ndim kunye neforum lena ndiyikhokeleyo. Into ephela isenzeka ekugqibeleni. Omnye uphele emkapa esithi kaniyeke ndoziphindezela. Laa mntu ebengazoziphindezela uba ngaba ebehoyiwe apha e-police station. Inkathalo ayikho apha e-charge office. Nam ndifowune ndancama namhlanje. Nangose ndibafowunela ndiphambi kwabo bayithatha bayibeka ecaleni ifowuni.
Ngoku ke ngoku tata aba nizothini ke ngoku apha sesenivula i-case for aba?
Apha sikhaphe utishara. Utishara uzovula i-case apha against abafana. Nantsi ii-exhibit zezi zinto.
Oh, so nizozithatha ke ngezinto ezinisepha ngaphakathi bazibone ngamapolisa nizothini?
Amapolisa azazifota ezi zinto. Ugqiba kwazi uzifota ezi zinto. Ezi nto ziyadingeka apha esikolweni. Kufuneka zibuyele back esikolweni kwa ziyadingeka ezi nto phaa esikolweni. Ngoba zithathwe izolo ezi nto zezintwana phaa.
Okay.
Abantwana bakwazi ufunda ngoku phaa. Enkosi.
Masimane ubhuti lo task force. Bhuti nina be task force kwenzeke njani?
Into eyenzekayo siye safumana ifowuni apha kutshepesini lo walapha kawani. So emveni uba sifumene ifowuni sikhawuleze sa-athenda loo nto leyo. Nyhani ke ezi zinto zithethayo zilolaa hlobo azithetha ngalo. Inkathala ikho apha emapoliseni bendikhona ngokube size apha mna. And laa sisi indlela athetha ngayo yena uyayicaphukela le nto esiyenzayo. Yabo because mna ndiye ndathi kuye ndathi xa ebisithi ebekuthiwa sithathele umthetho ezandleni iven ngezikhawuleze zaninzi zeza sazobanjwa. Yabo uthi mna ndingakubamba nangoku uba kunokwenzeka noba yeyiphi na into ndingakubamba nangoku. Ndathi ke mna ke kuye sihamba ngeenyawo ke thina kasihambe ngaziveni thina njengmani nani ihamba ngeeveni nje. Uyabo ningakwazi uzisebenze thina abantu bancedisana nani nisinyathela phantsi ngeenyawo. Yeyiphi into funeka yenzeke kanye funeka kugcwala ubusela kubekho ubundlobongela kuze kube rayithi. Yabo uhambe nomsindo lasisi lowa kambe ndiqoma bendingenayo ifowuni benza mfota amanqama bendinayo ifowuni apha kum khange ndikwazi umfota. Uyabo because bendibawula umfota uyabo because ngukapteyini lowa uyabo obethetha loo nto leyo uyayibona laa nto leyo. So nomama ukhondleka naye bekhona abangaphakathi uvie behamba naye behamba nomama ukhondleka.